because only one source of fundraising is allowed. We are under one command, not multiple commands, only one. If you want to help ESN, contact our sister. Contact the people that will release their telephone numbers. Not every idiot coming out to fundraise for us. We don't want you to. We didn't get to where we are today by fundraising like people who have no direction or sense of purpose. We are IPOB, we do things differently.
I want to make a very special announcement, please. Please, 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 please. All those raising funds for ESN must remit such, because we are fighting. You can see we are fighting on multiple fronts every blessed day, defending our land. We need it. We need support and help every blessed day. Any bullet we discharge doesn't come back. We have to buy another one to replace it. Is this common sense? You know, we are black people. I need to explain this so we can understand. We buy bullets to defend our land. We buy guns and everything. Anyone, any bullet you fire, that bullet doesn't come back again. You need to buy another one. Just to have that in mind. If you have raised funds for ESN, you must remit it, please. Or else I'll announce your name on air. And I don't want to do that. Once you have raised funds, please try and remit it to us. And you must not raise funds unless you are permitted or authorized to do so.
We must learn. As the Ekumeku taught us, it was Ekumeku that fought the British. Ekumeku, mostly in Ahaba. Today they call it Asaba. Some of the idiots that say, oh, we are Nyama Imo, all those fools. Ekumeku was formed by people from Arojugu, seven sons from Arojugu, from Izuogu, mostly. Then went to Anioma when Arojugu fell to go and fight the British. Do you understand that very clearly? Ekumeku was so secretive that the British became frightened. That is the essence and purpose of ESN. We must go back to it. Secrecy is key. Mind that careless talk cost a lot of lives. You must understand this very, very clearly. You must understand this very, very clearly.
Hey, hey, hey. Onye dona mwaka kanodu. Modidu mwamulamu. Instant Security Network. Ọ̀pọ̀ ha nọ̀rọ̀ onwe ha. Ndị a bụ ebulọgụ wee bịa ebe a. Ndị na-eche Biafra nche. Ọ̀pọ̀ ha nọ̀rọ̀ onwe ha. Ndị a bụ ebulọgụ wee bịa ebe a. Mana ọ bụ gịnị ka anyị na-anụzi? Ndị a bụ ha nọ n'ọsọ. Ọ bụ gịnị ka anyị na-anụ? Ndị a bụ ha nọ n'ọsọ. Akwa onye ọbụla nọ n'ọsọ. Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Na ndị amị bike jene jene jene. Ndị amị bike jene jene jene. Ndị amị ejebe. Egbusizienu ndị amị ụmụ ụwa eje na-atụ onye ụta broda mụ. Na-ekwughị ekwu mere mụ. Ọnụ gị na melodi ọkụkọ ntị gị na-arụ ife n'idove. Eastern Security jisie n'ike n'ọnụ. Ndị na-eche Biafra jisie n'ike n'ọnụ. Ife Salufame anyị ga-enwe mmeri. Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Ọ bụ gịnị ka anyị na-akụzi? Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Ọ bụ gịnị ka a na-akọzi ifedụ? Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Onye ma na nwa gị aka n'ọdụ. Onye ma na nwa gị aka n'ọdụ. Onye ma na nwa gị aka n'ọdụ. Ọdị ndụ mọnwụrụ anwụ. Ọ bụ gịnị ka anyị na-anụzi? Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Ọ bụ gịnị na-eme n'ọlụ? Ndị amị ha nọ n'ọsọ. Obukini nebe nunimo obodo
Dami hanono so
Obukini nebe nolo
Dami hanono so
Chukwo kike biyamae Ama mama siyamasi Ay mani nanolo Disike nolo magie No kike lai Disike nolo magie No kike lai Obukini kaina nuzi
Dami hanono so
Obukini kaina nuzi
Dami hanono so
Kedi fene menolo
Dami hanono so
Obukini kaina kazi
Dami hanono so
Madike, wazina begano Ifine bedolo kianya
Ifine bedolo kianya
Olwina ludolo kianya
Olwina ludolo kianya
Wazina begano
Isiekwike nolo magie Azugi nazu Isike nolo magie Yewonderi Disike nolo magie
Brother Mo, thank you. I'll see your brother somewhere.